kunemihlaba emithathu. Umhlaba wabaphilayo.
Seqalile futhi.
Umhlaba wabangakazalwa. Nomhlaba wabafileyo. Ngokuhlanganisa lemihlaba. Isihlahla sempilo. Kusona kuvela imilingo. Waba ukuzalwa kwabanesibindi.
You're special.
If I was special, trust me, I'd know.
Ingane yami yafa malume.
Igazi lonesibindi kuphela elingasindisa ingane yakho.
Wena ukhona baba.
Ufike uma kunobungozi. Ufikela ukuzosivikela.
Kukhona into eyenzakala ngaphakathi kwakho.
Brave ones, fear nothing, for they serve right and are determined in rooting out evil. You must give the people of Ilanga hope. Go home and save the people of Ilanga.
I'm going to speed.